I'm not afraid to die. Thank you. Sibiza bashumaye Sibiza ushema Sibiza zayona Siyize nyama Sitanda zanjalo Sipelo noto Siteli ilo Sibiza bafundisi Sibiza bashumaye Sibiza ushema Sibiza zayona Atasutenga madono Sibiza bafundisi,
dizi,
sibiza bashumaye,
yeli,
sibiza ushembe,
shembe,
sibiza zayona,
yoni. Thank you.
Sebenzeli manje ubusuku nemini. I can't wait for usuku lepeyde. Mawumbona umbizo uphathe isibotebe. Benomkhaba owethenda nekhomre. Sebenzeli manje ubusuku nemini. I can't wait for usuku lepeyde. Mawumbona umbizo uphathe isibotebe. Benomkhaba owethenda nekhomre.
Oh, Thank you.